in the 14th of this month, the month of November, there will be a special Sunday. Kuzoba be Sunday yesizwe sikaNkulunkulu esingcwele. I want you to invite wonke umuntu omngam-invita, all the sons and daughters asebahlala ekhaya, izalukazi egulayo. Uthi uJesu nikwenze lokhu futhi nikwenze njalo nje uma ningikhumbula. Wamthetha into ekungabe siyenza every Sunday when we remember him, sidle nesidla singcwele.